abantu bose bazokubwira ko ari umuntu yakunda ibikogwa cyane cyane yabona kure cyane akemera ibintu by'ubwenge iyo atabufise akemera ko atabufise akaburahura muhora muvyumva yaravyivugiye ati mfashe igihugu narabona yuko imigambi ndagifitiye abarundi batabwe atabumenyi bafise bukwiye bwo kubihagarika aricyo gituma yahamagara abadagi agahamagara abafaransa agahamagara abashinwa agahamagara abandi bose babishoboye kugira ngo bamufashe yara oye hariho Serire muri presidence yahora akunda kwishimira bita Serire à la présidence chargée du plan iyo yarayihagarara ko cyane agahagarara ku kintu bibutse ama planking hino niyo yari instrument yiwe yukugenderako aho banayakuriye mu nyuma ziwe ntiyabandanije mucamubona ivyakurikiye twaciye tugenda nk'abajya mu kiyaga batagira busoro no kuvuga rero yarakunda ibikogwa nibi by'ugukora ingunga imwe wewe uye agize ati abakozi barakora ingunga imwe agiye ati jewe na ivyo nabitanguye kera ati nina mashikiranganje narayigirisha abaministre bagataha giye nkasigara ku kazi kuko mbona yuko ntobandanya ni ntashe muhira ivyiyumviro vyoca bisa nibihagaze ati nazinduka sambi mu gitondo ati ngasubira inyuma muhira isaha zibiri zijoro ati ni wambona yambonera muhira ubo twahanye rendezvous ne yamusanga muhira ati nkanywa ikiyeri kimwe isaha zibiri zijoro ati iminsi yose haba ari ku kazi akagira n'uburyo bwo gukoresha hariho kumenya gukora no gukoresha kera imbere yiwe abakozi bari iremara ntibatonda ku kazi cyane ariho yakunda kugenda mu ntara mu gihugu akigaba agasanga abastanteri ku kivi wadasanze ku kivi akabona ko atari ko arakora akabona yuko akwiye gusubirizwa cyari cyo kimwe n'abagronome mu agronome adasanze mu mirimo yaramusubiriza kandi abasanze ku mirimo nabo akabaduza mapete kugira ngo igihugu gihagarare yari afise ubumenyi n'ubumenyi bwo gukoresha nicyo umuntu yoshimikira ko sumba ibindi.